Jojo uruguru bona gute wiwawe
bo bari bampayisuma
kandi
banange turagowe
ubugira gatatu
kane
kane
gatatu
ubugira gatatu bampayisuma Jojo none we nibi
Jessins
hama amise bagira bamwicira umugore numwana wiwe ariko akoronka irya ejo wihangane
undi ndababwira ni nafagusa abantu bose nagiriye kibaze bambabari
kandi zake ndazi ko rwambere azo postinga ko kantu azocagaterera
we ulale salama
ntabara mukije jeritwa as a classic ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigire bitangira kuza biracha kuri yo televiziyo ariko cyari hasi by the way racha sababone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri televiziyo furaha tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri furaha tv cheni aiza classic neme n'umutima wanje wose shikira furaha tv 257 andi kuko nyene kuri youtube furaha tv fura ndikumugiswa ruko nyene furaha tv 257 furaha tv 257 hama uche wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura abone ibiganiro vya ba jeune ari mu jeune yitwa Karim n'abandi bari kwatishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'uko kuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isa Classic gire guza gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isa TV shikira Furaha TV twese dutere imbere One, two, Benshi mwakunze cyane mwashimye cyane nakurikiranye kuva kera ariko no musi kuvyubahiro byabo nabasabye no kuri ko ndabavugisha hewe baraberewe murabona ingere bampaye wewe
iza hakunya
ngere rero dusore turamwishye eh kera je dusore gaho etre okay dukumera Jojo ni mundeke wewe hamwe na manager amiso
professor
ngo asigaye kwa professor Asgate was the boss.
Oya, ni professor.
Ami sitakuram.
Salama Isaac.
Mezeleza.
Kwanza sitakuita Isaac. Salama Isaac.
Njozi na ihuriro ya naziriye. Okay, uno munsi mwashize habona sinema yanyu ishasha urugo. Aha. Sinema yanyu ishasha itwa urugo.
Izo sokita kimirongo 2 nazingahe?
Nazine.
Nindwi
sorry. Itariki 2 nindwi. Ni hijya ejo burake tuyibone. Ikibazo cha mbere ndaza kukizana kwa Jojo ariko niwe kiraza kugaruka. Jojo ni sawa?
Poa.
Meze neza?
Yeah.
Tuje kuba byibushye.
Agatima keza? Yeah.
Agatima keza. Ariko namafaranga umenga arafise mu ruhara?
Eh none atama yero ufise no ba mu mujima. Mu muji guko aba na mahere. Oho.
Inda atiguri still like where umushinga na hanga.
Ah bono mu tipe itwa Alan no ahora nyambika muri no miss.
Eh. Ah bon. Sa mwabonye rero ndi kumwe na Miss Madame Jojo numushinga nawe wiwe. Ame makuple je nakunza kuva kera vraiment bari class badi usherer. Ame rigenda baheruka. Rugo rutaraba gwa neza.
Ndafite kibazo mpa nkubaza Isaac. Wewe kumenga warantanze. Kumbona mengura cyari kwa kunze.
Ibariyo
bagufata.
Yo je ndafashwe neza. Ah ah ni stress za kazi je
ngumangura. Kazi dufise.
Wewe kuri boss gasha watunze.
Nimba batunze ba mbere njenzi ba TV online Isaac arimwe.
Wenya mikiwara ngaho ya masha. Okay uno musi rero kwashije kumugaragara sinema yitwa Urugo. Jojo urugo rubona gute? Wiwawe. Turaja mu cinema wiwawe rubona gute?
Urugo gwanje rumeje neza. Kuko baruta meje neza ndiko kuba tumeze uko.
Mbe bu murakuje umwaka
imyaka 2.
Imyaka 2. Mubana nami.
challenge maze gucyamwoza z'urugo nije dukute zibi
bo umaje kuba ku rugo ni habura challenge niyo mpamvu byose gusa ura
uravyeme basi utuntu tumaze gukuba ko uravuga uti nukuri je narabaye mu bigorane ariko vraiment jaga challenge zo vada kibaye
bo challenge nazo fani bagiye
kabi akantu kabi gakubaye go mu rugo karajugumije umutima we kaje nk'ikigaragezo ariko mu nyumura gatsi navuga ati mana urushimwe natsinze uruga
bo si atari kuko ibigeragezo umuntu aragendana bo ni heruse kuba ndazura izina
ya
bo niko banyise ukuntu nyene bantazira ibizina bimeze ukuntu kandi atari komeze njo cambabaje nakindi kintu bindi nibisanzwe
ariko yo ni challenge ya sana y'akazi kawe
eh none erega umuntu amaze kwambika ibara abantu acha kubona ko ari byo bamwe
abijya abantu bavuze cyo tugafite umutima mubi eh sinzi biki abijya n'ibyo byakubabaje
bo ni bada ufise umutima mubi hari abazi ko mfise myiza nta muntu akundwa na bose
okay sawa ariko jojo hanyene je ijambo cyari hanyene urugo challenge maze gucamo mu rugo apana bya cinema bya kazi kawe bajya bagiye ba ni cyata bivuka wihende amis abagore urabazi bavuga bise abagore baragora nabwo bivuga kugora challenge maze gucamo mu rugo bavuga ati sha ni hamwe gusuri madame nawe ubundi ari kumongora tukavana duvanye ni
mu rugo iwanje iwanje
iwawe nyene
ahubwo reka mbwira abafana aka kantu hari umuntu yavuze kuri Facebook ngo sha ngo amisa ganje n'umugore Isaac jenge nunzi vraiment nge nunzi kuva kera
umugabo w'umusonga nka
umuntu nkanje professeur vraiment ngo nga oya izo challenge ni zibaho
bivuze kubera iki byo
cyase zaba babikuye ngo njenganzwa n'umugore eh cyase no ganzwa n'umugore mu kaboko kigungu gusa turabubaha abagore bacu turabubaha urumva hama ikindi nacu bamwe bavuga musanze yego kuvuga bibaho kandi nyine wanze kuvuga yeze mudakwa nyine gusa nyine bavuze nyine ukabona ko ari ibyo nandi tusangura panise ugiye kuvuga nawe bitabaho si no kuri jewe je kuri je nibereye neza n'umugore wanje nta challenge rimwe nimwe ndigera mubona yego
urugo kumenga wayigize special kuno sinema ya urugo sinema ya urugo menga ya mwagize special cyane umenga
isure reka n'ubundi ni special uhere kuri image ngine zosohoka siza image tumenyereye deux za kadraje siza zindi tumenyereye trois harimo na image ya drone urumva quatre abakinyi na bafite ubuzobere mugabo abakinyi bakinyi urugo cha uzotwenga uzobabara uzoshavura ngizira kombinaze bya bintu twumviritse
En fait, nous avons mashimiye ko mugirira na lancement officiel.
Bon, tu vois lancement, mais ça tu vois lancement officiel
kugira ngo tayitwerete none muri ke
tuyirara. Sasa twe twayibimye kuyibereka kugira muzobone rovense tizukwicumi 2021. Urumva? Bon, ça tu me tugira lancement officiel rero yayihuriro. Musa twari kuya uploadinga rovense ni mercredi, sibyo? Twari kwishira ko nyina abantu bakayibona ariko byiza twashaje tuvuge duti, reka tubwire kwanza abafana. Abafana turonge nakaje kuko basaba imbabazi, turasabye imbabazi kwanza nkatwebwe abarongozi bayihuriro TV. Urumva? Ingorane zose zamyeho za ngorane twara dutanguza sinema ntizihere icyo kintu two turiga kwanza ubonye kugira rero ducige twahisemo gufata sinema kwanza yose turayishutinga yose sinema urugo urumva canke seri urugo yose iri mu kabati irabiswe urumva iri muri stokaji irabiswe bisigura iki tuzoba tuyaprodinga mercredi samedi sambiri z'igitondo izoba yashyise urumva mpaki heze urumva sezo ya mbere mpaki heze ya kabiri urumva ya kabiri izosohoka coming soon bazobona nyine mu ya mbere izosohoka ni ya mbere itarahera bisigura iki rero abafana ntibagume bimvura bya bindi twara dutanguza amasinema tugeze abahereza barushe tukabahereza barushe bivanye n'abakinyi bivanye rimwe rimwe n'ubuntu ugorane kanaka ibyo nibyo tuko turakura ko abafana ebana bagume barindire kabisa
twemereye ko atazuba bya bindi ngo imashe ziripoteye ngo sinzi biki
ibyo bari bisezerana ariko kuri jewe ndabaremesheje vrema ndabaremesheje
irabitswe neza
yego
komera jojo urabona ko iyi sinema urugendo izogira urugo sorry urugo izogira power nk'iya bisangamana bisangamana ni sinema yajugumije ku rugero rudasanzwe nibaza ko izoshika hari
izo isumba kubwi wanje ko ingene ndabibona izo isumba
rero ndarabakava ngene gusa kajya gapeti kameze kakane kapamba samba ngene nawe wari ugafashe niwe wari madame wa famu
Ama ibindi ntubimbaje.
None washaka mujya cinema. Urugo mwashaze kwerekana iki? Mwashaze mushaka mwerekane challenge ziba mu ngo z'abantu bubakanye. Mushaka kwerekana habara, mushaka kwerekana biki?
Zobibona ro 27 ni merekredi hageze.
Sawa.
Isaki, wenda zikuru munyarusako. Uri kurondera urusaku ushaka umvike ni cinema imeze ingene yatanguye ingene yaheze oya cinema urugo nababwirimo ibintu bingahe bitatu harimo umubabaro harimo urukundo harimo no gutwenga ariyo comedy ibi nibyo byose biyirimo ibyo rero wacho ndugutumye gusa ntuzavuye kompara n'izindi oya urugo reka abafana abanyamazo kufikira muri commentaire bati baduhenze ego cyo turakibemereye frame.
Okay, mwabyumvise ati abafana ntimurinde kubaza byinshi nimwe muzotanga amanota y'isinema urugo igirisohoke ni sinema en tout cas vraiment uraje ngene bayiteguriye yatarishije amise yihendera de code tuzomwe imanikira
kiraho Isaac jeru ziko namana kugisha none coming soon wayibonye gute
ah vraiment ni bien ah coming soon coming soon bivuje coming soon muratarisha turabizi mushire ibintu by'ibiefe muducanganye turindire production ya cinema.
Isho nakubwira rero production ya cinema irutije coming soon.
Aho sha
megara twari ubujyo byinshi
apa sinu buryo yadutwaye muwaye mu gifaransa muwaye nini bije
yego munsi ya mamiliyoni angahe
oya sinse ndiko ndavuga mamiliyoni angahe gusa we menya yuko ikintu njye narize nzana mo drone meshereza mi ikintu narize nzana mo drone twagihambaye.
Okay mwavyumvise rero Jojo porisana ngo warumaze imisi ngo warwaye
bo bari bampaye isumo
kandi
banange turago
ubugira gatatu
kane gatatu
ubugira gatatu bampaye isumo Jojo none we nibi
Jessins ha mango ndumuro zari bo bandoga
none Jojo ni gorande uri umusenzi ndabizi none urigira usenga bakwereke Imana ikwereke ugo runtu uko ragira ivyo
Imana iri mukunye mukumunyere
ah nubwa mbere nuko watubwiye reka da hotel inkuru umunsi
Imana niko Imana nui ha program Imana ikora ku isaha yayo urumva Imana nui tegeka nenda kubaza wewe wasabye Imana umuduga ishiguye umusenye
oya
Imana yaragwaye utudiri urarondera iki note kugira iki kugure wa muduga none nanje renda shasenga Imana one day muzoja mubona hajya nyene agomba shire muka mucamu
sawa mwabyumvise rero ati turindire Imana izokora ivyayo Imana izotwereka uyo muntu ariko arakora ubwo bugesera mufitanye bifu nanjye
na numwe dufitanye bifu
reka nawe umugira nawe utubwiye ngora nico kibiza
nakubwiye Isaac na muntu agira iki akundwa nabo nawe ni bose bagukunda
basi nibandi udakunda we muri no game
urana bajya bagenzi ba nyene renda gutera inkuru bajya nyene nibo bakwanga
rero ukunda bose wewe
jewe nta numwe na nka bre nukubwiwanje
umwansi wiwe ninde wafitanye bifu Jojo afitanye bifu na kazi
akazi gusa niko afitanye
bifu gusa sino abantu nta muntu wagirira bifu mugenzawe ngo none ukumwungurira iki
sawa amis turafite byinshi tushaka kuvuga ariko uno munsi twari turexposa isinema yacu urugo niyo turindiriranye igishika komanda yari karagatama garaho kagashinga nawe ko
jugumira ukuntu
kubera ko mwashimye mukumukinisha ko
mbo musanzwe nje mu gutanga script musanzwe nje bana bama icyo bita amahode sibyo nje ro nyamvuga ni mbo nisunze ngene mbone ngene bizogenda ukunuku kunuku ndabara ko jojo yobana aka pro hanyuma njoja bayi naka ndabara ko komanda yobuye Isaac ndabona yuko yoza kintu kuno ni ubyibuka wari kuri kugura mu bwenge
bebere
ni watugaye ko shako
Isaac
yaratunze nagiye akakubona none tubyite gute Isaac ntubyibuka
kugira abanza mbikiba mu rugaga gera ari gukinayo gusa
umwanya twese rega ibe basi urumva
nzenzo kina sezo ya kabiri
ah okay
nzenzo ati babalao
Nijezo itwara yose nijezo kuri titre ajana Jojo Konongo.
Sawa sawa na karibu ni nyumbani tu.
Sawa sawa Jojo. Fise mu gusoze. Ndemere kukabaza cyangwa ndakihoze.
Baza jena kibazo chawe ninyo.
Okay. Kana kibazo chawe ninyo. Okay. Ngakoresha strategies za mu kumuzana mu kumugarukana komanda muri huri.
No comment.
icyo kibazo ari kimbaza je
ah nacho ega CEO CEO monsieur madame
ngiye mbona manager ambira ari wa mugabo wanje ati komanda yagarutse ibyo bavuganye bavuganye muri studio nanje ndi mu kazi ndo mukozi mu bandi ntabyo ndire byavuganye na shebuje
Bo
strategy na strategy no vuga ngo twakoresheje. Musanzu uyu mwana kugiye ati muze narudia nyumbani unozuka ni poke. Uri nk'umubyeyi uvuga gute none.
Karibu mwana.
Tuvugutse karibu. Karibu wisanzure urumva mbonje naramwakire ngene na manakira abandi. Tuvuga ngo niwe nakira gusa mabamaze kugendo ya na manakire nabandi.
Urumva tanamenya.
Ye mutanamenya ariko agiye.
Urya hejo harabaye na tatatife yuko Hamza agirave muhiroti. Hari habaye.
Oh yeah, ni amajambo mugabo. Ni amajambo ndiko ndakubwiye.
Hari byaguma bimuvamo.
Amuza ntari ngaha.
Sinumvise iyo audio biko biva muri group ya nyine ariko aterana na majambo na Chris.
Yo yego no rusaku ntari byo ntibyabaye. Bapfana ubwo n'urusaku. Gusa je urumva musanzwe uyu mwana akubwiye ati muzena tukandi rugiye nyumbani.
Tega ibintu biba mu bafana mu bakinyi ba utamenya
we. Yo ya njaba kinyinje abakinyi banje je
na majambo rabimenye.
Mere group kare njo mu admin. Ero abakinyi banje min.
Turamenya makuru.
Amakuru ni mbo ufise abanyarusa ku ndani. Use mu bantu zenyi ba.
Sama sniper indala ma antenne. Chazo ama televiziyo.
Mukanye ndaza kurondereza antenne zo ndazimenagure kubera izi antenne zo kusanga rusaku.
Izo.
Muri ko mura abafana biwacu twe mwiburo twumereye neza vrema. Wiburiro.
Na noma.
Na noma nta
twabyirushe tuma tujya neza.
Ndakubaze basiga twari mukinyi wa hiru ubona yonze vrema.
Nabyo rero basaneza gute gaba.
Bajije gushutinga barafungura barataha neza none gashabo bura kubyihwa gute
Amis byakubaye ko byaragwishigishije nta kajagari tuzo kusubira ku
abafana nkuko nama nababwiye n'ubu ndabasubiriyemo ibyabaye byarabaye
byarabaye abagiye baragiye
abagarutse baragarutse nabandi bazogaruka urumva gusa kimwe nashaka kubabwira abafana babande badusupportinga twebwe nta kabaya kiwacu ntaje wo murongozi urumva nje nako ntagira kugira abakinyi banje babeho neza nje kubwanje urumva nako ntagira kugira ngo abakinyi banje bagire ente babeho neza urumva rero ntibave bimvira ngo twe twama muri bya bindi ya two bunye two turakora urumva ugerageje no kuraba twa mutwa prodinga hafi kabiri kabiri ku munsi rimwe ku munsi vrema ni turagerageza kwa prodinga urumva rero abafana baguma bimvira ngo bya bindi byarahezi ngo tugena system nshasa zo gukorera kuro tuko turakora tuko turakora
abamuhisa umure Jojo ni babandanye kuko nta kundi nta cyabazoshika ko si Jojo
itariki imana yanyandikiye ko nzopira ko nijya nyende itaragera kazi munayo
kazi banayo
nabyumvise rero nuko bimeze bya Hiruro TV bariko baripanga neza cyane baso indi sinema yabo nshasha bo izo sohoka itariki 27 tujyara tuyaboneshe turindire turabe amaresita yo sinema tuyakire n'amaboko abiri maze dushigikirane tuze dutere imbere kuko nico tuberenga Jojo agasoni karu
aka
akajambo ko gusoze
mbo bakunzi ba Isaac TV
nabaza so, je bise byinshi byo kubaza ariko ndiko ndi reserva ndo kugufatira umwana
no mosi twari muri conference do place do turonde ama bakunzi ba Isaac TV nabaza
president ni rekure
sanzure be free
reka je bandi ta muwi
za mubazi
ya vre
reka kana bawasha kanyine kumva ibyato javuga ni mubazi
Jojo mbebe baraho na hora kome
ara
tena bari wa muhaiso
Bo nawe nyene bisanga nkibyo kubera nonse urumba yategerejwe kumufata.
Ah. Okay. Jojo itandukaniro uri nkumi n'ubu itandukaniro.
Sigandi serieze cyane nabyo bona.
Eh wari kanje nduzu kugura. Atiki.
Sigandi serieze cyane.
Mura blag.
Bo blag ndazigira ariko bivana kino cyose n'umwanya wako.
Kumbora muhinga muhiro tv ari nkumi zishushewe. Ntabwo wakubwira dutwarira umugabo.
Abataweza.
Subiramo.
Shefu ni uyu.
Nani?
Ariko byo kwitwa karaba. Inka kwa fataru.
Ex. Ah, bese bitwa bahabara.
Fatu umvise kuri ex.
Ah! Nuneranye. Koma shetan. Uko uko.
So. Kamera ma.
Umbamba. to gani we don't skip for Jojo ndagushimye
oya ne kuci ureka kumbaza
biraheze ko ntubandanye ntikore
acha biheba
eh umba rero ndagwazi akaburo kamwe umba umba Jojo ka fsindi ndamwe Jojo fsindi mbanye jo
eh amahasha
ubu nyene watend god
ega mani reka ndare kuri yo none sinda kuri yo
Erega ni anyivye mani yanwaye izuba rya.
Wege umushira kumugaragaro siho waruri.
Eh niyo nari.
Ni yampezagi. Muri eta civile bati Burundi turakuzi sinyaga.
Ni wa ni gwawe.
Urega sha kurondoka kumukuru w'igihugu yavuze ngo turondoke where is the problem?
Ubunyenye kagabiri garaje.
Yamaza kudashira kwa mahaza.
Ndoyo wa mwana wacu nta numwaka arakwiza.
None ngoranire amata naho ari herazipo.
Turondira mbabe bakabiri babantu. Turago cyari twizake hemwe n'ukuri mumbabarire abantu genzo basanga muhira neza ndabaze byinshi ndagushimira amezi
Isaac ndagushimira n'abafana ba Isaac TV burya rero nje mu bantu bakora ama interview bafana nje ebana ja ma interviews
kandi urabishobora uri ngine ubaza
neza nje ndumumenyesha makuru ribagiye none
voilà mbekanye wari wakora muri buja
afana ngo nakora mesheri sami nje n'ubwo nakuri radio buja FM
n'ubu ni uri
ego
ndahira
nkore kigano cy'iswa hiri cyitwa tunda na buja FM mbaniruka nka mesheri za
njya kwa kanga
kwa gatandatu
sanga
saine zijoro makasa asaba
eh
banirukanga kugwe kuvuga kuti uyu n'umuswahili ndiko ndumvirize rero nibave bimvira ngo njena mananga ama interview cyangwa namangirane gusa jewe ikintu cy'ama interview ebana sio sana izake amayanga kundondereka ndabimuteko izake amayanga
urugura bintako kandi udakunda interview
ego izake namanda kugira izake dukora interview ngo sina muda nanjye ngacambira nakunzi
sawa muzo gusanga muhira n'uzobyemera
sakari gusa niwaza muhira ubunyesha kazo gira ikiganiro kandi akembe n'abafana hari abantu benshi bamaze kunsaba iki kintu urumva bashaka nzovuge carrière canke historique ya ihuriro TV urumva ingene yatanguye gushika no
hari n'abavuga batari nagwawe
ego très bien nibyo byose isaga gusizana musu ico ndagutumye nikimwe uzozyanye batteri zine urumva
tumuriro
ego
carte mare zitatu
ego urumva kandi ndakibemerese
nta chini zo cyayuzura
ego
umba kuri YouTube zari gari 10 minuti cisa ho munana
ha minimum nk'isaha zitatu urumva Icyo
kiganange
Icyo kiganiro nibeshi bamaze kukinsaba vraiment Kora hari amama biyumvira yuko Hero TV yari yanaka gushika n'ubu ngo Hero TV ngo yatangujwe naka ngo byanjye
uzotubwira n'amafaranga yinjiza
Très bien
uzotubwira
ngo yinjije ubwa mbere urumva ariko kugira nzokwicisha kibazo kugira nzokwicisha nzotangura kubaza kwanze iyi cyane zo bikwirambaza nti wewe winjiza ngahe urumva umugwiza tunga tuzinanye ndamuzi ni zake hano hama ndagisigure neza icyo kibazo bamaze iminsi bakimbaza ego bamaze iminsi bakimbaza vreme bamenye ihuriro TV ni iki gushika kuri ino saha hama icyo noherereza ko bamaze hari umuntu yabonye stati wanje nyanditse ngo call me professor urumva bacha bibaza ibibazo byinshi n'ubu ndabisubiye ngo umuntu yamaye iryo zina ni umuntu ahambaye vreme njewe sanze ngina muna mashika mate kuri bizi
lakini mupi
ego numuntu akomeye sino muvuga kuri mikro muna mashika mateka twaricaranye igihe yabi ibintu nyine ntavuze nyine bimeze ukuntu turicara ikintu yambwiye gusa yambwiye ikintu kandi gikomeye yambwiye ati amisi wenda kwiweje niweje nibintu njewe namankurikirana kuri channel yiwawe ya Hero TV wewe ndakugereranya n'umu professeur yigishije abana benshi bamwe baramenya abandi barananigwa abandi baraza baramushimira mu nyuma yo gutora abandi bananiwe mu nyuma babitoye baraza baramushimira urumva ariko muri bo habamo ba abandi baguma bavuga ngo ujya mu professeur ni mubi ujya mu professeur adufashe nabi akitwigisha ariko mbambavuye kuvuga ibyo byose akaba yarabahaye iki ubumenyi acambira ati we kuva uno munsi uzobe wita professeur
urakoze monsieur professeur ndagushimiye cyane amisi twayazene neza cyane Hama amisi bagira bamwicira umugore n'umwana wiwe ariko akoronka hirya yejo wihangane
agira kurikize
bagira bakwicire
ego
masumu bagore
kambire shabafana bafana Jojo bamukubise isumu bayubwira gatatu je sinzi ico bamushaka ariko se erege ko arabantu oya sinibaza ko arabantu
ni diamond
oya ndeka kasigure sinibaza ko arabantu ahubwo gusa ndibaza kora nta muntu yoshaka irundi nabi niko no byita je ndibaza tu nimba yo bari umuntu ibyo bikugwa n'abantu nyine ba shetani urumva abantu nyine batazi imana ariko umuntu asenga vrema nimba ari umuntu vrema ko ari ibyo bintu nabireke umuntu afa hageze
nawazoperege
nawa bakwice kandi nawo
nazopa cyangwa kasangara ntanze
rest in peace Jojo
hey umbita dabwire ni nafa gusa abantu bose nagiriye kibaze bambabari
nzopa potra cyangwa keneye
ari mu bindi bibi umunye ndashaka guhera
uko ma shetani
Isaac veda tubwire n'abafana sibyo mesheri sami tube tumenye ikintu kimwe tubaho kugira tuzogire nte tuzofe sibyo nitubaye kugira ngo tuzogumeho icyo kintu benshi baracihenderako ugirira mugenza wikibi ego icyo bita kumugirira nabi urashaka kumugirira nabi akonda akagirane bakamugira ibi operation bakagira ibiki nibiki nibiki ibintu byinshi byinshi sibyo ariko nta muntu kwisi nzima nta muntu kwisi nzima afite urushako kwica umuntu
Imana yonyene nifite ububasha.
Imana yonyene ivuze ati ebana
kwakiriye mwana.
Isaac mu izina rya Yesu, mu izina rya Muhammadi, rest in peace. Amisi mu izina rya data, rest in peace. Kandi Isaac ndazi ko ari wa mbere azo postinga ko kantu. Azo cagaterera
we ulale salama.
Amisi uyo Isaac uyo. Abantu bose tuzofata, sibyo? Oya tuzofa.
Turacari.
Reka tuba tubivuga tu tuzofa gufata tuzofa, sibyo?
Ireme, ariko rero kwiremesha biriho.
Bo kwiremesha inde ari muri mbyavuze ngo indemesho zabihebuye. Nukwebura nyine. Gufata tuzofata unana ni data zo.
Ko tanyaka bacana biri tuzobaho.
Majana biri jana kwibaho nyine urafukama.
Urakoze cyane Jojo nanda kushimi.
Bogiri ndero nani?
Jojo. Nakushimire Jojo. Ndabire tuzigira kaze we.
Tujogira. Ndabashimiye bakunzi ba Isaac TV, nabakunzi ba Biro TV, ndabakunda cyane. Mubandaye mukurikirana ibiganiro bya Isaac TV Michel Zami. Mubandaye mu fyonda Sabonnez.
Kirahere kuzuza kuvugisha n'umwana kuri ni.
Nuraza kunyibarusa deja, warazi ko dufitaniye.
Isaac ndibuse. Michel Zami Isaac gushika n'ubu. Eh ako madame wawe yaraje ariko izahake.
Wewe ni madame wiwe.
Izahake. Kwa vuze ngo uzoza byahereye hera. Meshe makuzi ba Isaac TV rero turamufasha.
Reka badutere ah rindira umva. Cyo na televiziyo yose n'abafana bose twipange tuzo tubibarutse.
Ego yaracheme naragishise umwaka uraheze he.
Abafana bazo bimfasha.
Ni muda kwibarutsa wa kabi.
Ka crise. Eh? Tani chore Jojo.
Ndagucore amaera mwihurira rahani.
Ai.
Ena zipo.
Ndaba kwa kupiga masumu kazi yako.
Ena zipo.
Jeli twaiza
kwa. Wangu gisagara tamna atafisha maera me. Shakuji bijumbu ofisha maera.
Na maera bigura. Tell it was a classic Juma Jukes behind the camera and kurinda rushe baramvugishije. Yo. Bye bye. Gira subscribe like na share. Turindire cinema urugo muri Hero TV. Bye.
Isaac TV. Oh.